Shalom. Noa Wali. Abraham Wali. Moses Wali. Osama Wali. Uhana Wali.
Un developer akumele angithole la uma silindile u develop intimacy with the Lord. I waited. Ake ulinde. Shilo umpostoli wathi sekuseduze. Ake ulinde. Uthi uthafita mayisibhalela leli hubo. Uthi I waited. Patiently for the Lord. Usukulinda abantu. Linda usibakade. Asilinde umuntu bazalwane. Uma umnyango usavalekile usavalekile. Si-generation yomaka izinto ayikhona manje. Si-generation yokubapha izinto. Oh, bazalwane kushumayela la. Bazalwane kushumayela la. Kodwa uthi uDavid, I waited patiently for the Lord. Kodwa ngiyathanda ukusho ukuthi nakuba uNkulunkulu simlinda. Into yokulinda is not a permanent event. I mean it's not a permanent exercise. Ngeke ulinde uze uhufe. Ngeke ulinde uze uphambe emhlabeni. Lento yokulinda ine expiry date. Yingakho-ke namhlanje izulu lingithumile ukuthi ngizomemezela kwabanye abantu abakhona la ukuthi njengoba ubulindile the waiting period is over. Ngizomemezela namhlanje ukuthi isikhathi sokulinda kwakho sesiphelile. Ngizomemezela namhlanje ukuthi igama lakho alisekho ku-waiting list. Shabataya. Igama lakho liyasuswa kwi-waiting list namhlanje. Ngiyamemezela ukuthi isikhathi sokulinda kwakho sesiphelile. Kodwa ngikhuluma nabantu abebelindile. Ubuwani kuqala ulinda. Kodwa ma ungakulindile. Kodwa ngizosho namhlanje ukuthi amazulu akhothamele. Amazulu abheke kuwe. Alibongi igama likaJesu. Ayikho into esilinda phakade kusumakade. UNkulunkulu silinda isikhathi bese amazulu ememezela. Anito yakho seyiphephelwe. Imireki yakho seyiphephelwe. Iprobashini yakho seyiphephelwe. Ihealing yakho seyiphephelwe. Your name is removed. Igama lakho lisusiwe ku-waiting list. In the name of Jesus. What you have been waiting for has been released. It has been released. Kunesithunywa sasezulwini esesithishini elithi iBhayibheli ngosuku lokuqala owathandaza ngalo umkhuleko wakho wezwakala. Kodwa kwaba khona ukubambezeleka kwelemimoya. Kodwa ngisasho ukuthi isithunywa sasezulwini esinenkembe esandleni saso sesithephele ukuthi lento esiriliziwe ingaquki kodwa ifinyelele kuwe amazulu. Amazulu avumile. Ake umlalele uDavid. Ake umlalele uDavid. Umlalele kahle. UDavid ubengaqondile ukukhuluma ukulinda. Kodwa bayiqonda ukusho ukuthi uNkulunkulu uyafisa umzuzu la ulinda phela khona. Uthi uDavid mayikhuluma kuleli hube esifundileyo uthi I waited patiently for And he turned to me. Any to my soul. Any is flatter. Any dabade. Is to the was of flatter. God, any. Who must have taken a book? Who no moon is
progress. Why not was who move by your family?
izula likwazi ukuhambisa odakile kufanele likhiphe odakile ingakho ngithi namhlanje uyakhishwa la ubadwe khona noma ngabe ubani kodwa uyazi la emgodini okuwo noma ngabe umgodi wekuletu kodwa ngezwa amazulu athi ezindlela yokukhipha namhlanje Men of God, ibandla belimile alibonge igama lenkosi bekulungiswa icharacter bekulungiswa imotive bekudevelopha amamasela akho kamoya kodwa njengamanje izulu is lifting you up get ready for the new things get ready for the next level ngiyamemezela egameni likajesu kristu ukuthi uma izulu likuphakamisa akekho umuntu ongakwehlisa uma izulu lithi yebo akekho umuntu ongathi no uma izulu likusisa akekho umuntu ongaqalekisa uma izulu livula umnyango akekho umuntu ongawuvala namhlanje kune-anointing yoku-elevate abantu namhlanje kunabantu abasuka from another level to another level sasidalwe kanjalo siyisukulwane sisuka from glory to glory from power to power asidizayinelwanga ukuya emuva sadizayinela ukuya phambili and uma siya phambili asiphipheki
Cela kushodela. Cela kushodela. Izulu. Liyakhipha la ungene khona. And lizoku establish. Lizoku establish for a long time. You have been shaking. Umshado wakho kunyaka kuziyazi kodwa namhlanje uzoqiniswa iministry yakho ibe shake at one stage kwe wacabanga ukuresign because ahlangana kodwa ngibona amazulu eqinisa kodwa amazulu anisho ukuthi usufike la ezokuestablisha khona ubuhamba kabuthaka calling yakho big challenge kodwa ngathi sikhathe establishment inyathelo zakho ziyasekelwa ibhizinisi lakho belisitekarisha kodwa amazulu ayaqinisa namhlanje umshado wakho ubunyakaza kodwa amazulu ayawuqinisa namhlanje ibhizinisi lakho belinyakaza kodwa amazulu ayaqinisa namhlanje iposition yakho binyakaziso kodwa amazulu ayaku-establisha namhlanje futhi ngeke a-establishe kube kuphela kodwa azokwenza sure ukuthi there is a progress amazulu athi asizosho namhlanje ukuthi ngeke ube established kuphela kodwa you are going to make a move you are going to make a progress uyasuka la lapho khona ungaphinde uqabana ngeleveli lakho la isolo uNkulunkulu useredi ukukuthatha elevelini elilandelayo uthe umphostoli uma inikeza ipini yalentshumayo what the church of Jesus is moving forward nami ngizosho njengonkulunkulu owamemezela ku-israyeli wathi bangene Moses tell the people to go forward alibonge igama lenkosi batshele ukuthi mabaye kuphi angivale ngalamazwi angazi ukuba ukhona yini umuntu engikhuluma naye baya khona bathi amen phela ufundo number 3 he put a new song Ngiyakuphele lo nyaka. Yazi ngiyakuzwa shebe. Ushabalele icuno qale ngalo nyaka. Usubonga kakhulu uma usaculela abantu.
Agora se o Testamento Because you're born into a marie. Call it to the Tula.
Oh, yeah, 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 yeah.
I got to put
your
father over to you. No more, no more, no more, no more. For 10 years. But I got fun, no money. Who am I in a way? I'm 22.
Hey, wait.
Not to whom are you?
Let the redeemed of the Lord tell their story. Tell them they have got a story to tell. But the story of the Sabbath. What about the call? Let the redeemed of the Lord tell their story. God is writing a new song. Bazo mama, you must say that the same is true. But God is speaking. With He lifted me up from the deep.
Shesha uzena pambili kwa basota na zayo. Na mosha na basa.